Abarimyi b'ipampa bo muri Komine Rugombo, intara ya Cibitoke, bavuga ko bashoye umwimbu wabo w'ipampa w'umwaka w'2023 ushira w'2024 mw’ishirahamwe rihingura ipampa COGERCO mu kwezi kw'indwi umwaka uheze w'2023, ariko gushika n'aya mango bakaba batararonswa agahembo kabo. Ivyo bikaba byatumye badashobora kurungika abana mu mashure, eka n'urwaye ntashobore kwivuza mu gihe ayo mafaranga ariyo yari abatunze.
Fatanya kuri pam tariki 2022 zokwezi kw'indwi ariko ugeze ubunya abarimyi babo ntibaronka amafaranga yabo, baravuze iyo irengero ryayo. Abana ntibagiye ku ishuri, abandi barabirukanye kwivuza ntibivuza kubera ayo mafaranga.
Si ako gahembo gusa baheraniwe n'ishirahamwe COGERCO, hari n'ayandi mafaranga y'agashirukabute barindiriye amaso ahera mu nzira. Ikibabaza gusumba n'uko abarongoye ishirahamwe COGERCO bamwe bariko barabizeza ko ayo mafaranga agiye kuboneka, ariko bigaherera mu majambo gusa.
Tubajije abaturongoye batubwira ngo barimo baravyiga, none kuva mu kwezi gushika ubu ayo mafaranga yoba yavuze gute? Ariko n'amafaranga badufitiye yitwa isitore na isiteda kubera amafaranga bahora bayaduha duhemba abakira abapakira n'ibindi bijyanye n'igura, ayo mafaranga ahogeze ubunya. Nta koperative n'imwe yigeze yaronka, turimo turayishyuza baca batubwira ngo nta mahera bafise ngo n'abazoduha ngo bazoduha isitore yonyine. Turimo turahabura amafaranga rusanga, twakoresheje amafaranga arenga mu kugura. Twarashitse Bujumbura turayibwira gitanze majyambere umuyobozi mukuru wa COGERCO arandira icyete buri amatara avuga ati amafaranga tujye guhemba abarimyi tuzaca tuza tuyazanye, ariko ugeze ubunya twararindiriye amaso ahera mu nzira.
Mu ruganda rwa RPA tukaba twarondeye Gustave Majyambere umuyobozi mukuru wa COGERCO kugira agire icyo abivuze ko ariko inimero imwe ya telefone yiwe ngendanwa yari izimije, iyindi nayo batubwira ko idashobora kuboneka.